Yes,
did. Ha. Sambia mkili ya tuachie. Mkili ya tuachie. Wapi, pala kingia.